Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi murayumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 104.3 na FM 93.3. Banywanye inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Burundi umugambwe Uprona uvuga ko uzahora wibuka Petero Buyeya nk'intwari yagejeje igihugu kuri demokrasi.
Yategerezwa amategeko kutegwa iteka n'igihugu cy'u Burundi kuko perezida Petero Buyoya yarakoze ibidasanzwe muri iki gihugu, ku ntwaro yiwe ariho imigambwe myinshi yemererwa igasubira gukora naho hagiye haracamwe ibibazo by'igihugu.
Olivier Nkurunziza atwara umugambwe Uprona, naho umubiri wa nyakwigendera Buyoya washinguwe iwe kwivuko muri komine Nyarutovu mu ntara ya Bururi uyu munsi. Mu Rwanda, indorerezi mpuzamahanga mu matora yo kuwa mbere barashima uko yagenze muri rusange. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bo muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'umujyi wa Goma biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano muke. Naho Israeli nanone yarashe kuri Hezbollah yo muri Libani. Amakuru turayarambura mu kanya gato, mbahaye ikaze. Polisi mpuzamahanga Interpol yataye muri yombi ku migabane yose itanu y'isi abantu 300 mu rwego rwo kurwanya imitwe y'abajura, abagome n'abicanyi. Iki gikorwa cyitwaga Jakarta ya gatatu cyabaye icyarimwe mu bihugu 21 kuva ku itariki ya 10 y'ukwa kane gushize kugera ku itariki ya 3 y'uku kwezi kwa 7. Cyakurikiranye icyo bita sendika z'abantu bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo basahure amafaranga y'abandi. Zifite ibyicaro byazo muri Afurika y'Uburengerazuba. Imwe muri zo yitwa Black Axe. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Interpol ivuga ko ari umwe mu mitwe ikomeye cyane. Black Axe yazobereye no mu bikorwa byo gucuruza abantu n'ibiyobyabwenge no kwica abantu muri Afurika n'ahandi ku isi. Hiyongeraho iyezandonke ikoresheje amakonti yafunguye mu mabanki ku isi yose. Interpol irimo irayikoraho anketi mu bihugu 40 bitandukanye. Interpol isobanura ko Black Axe ikoresha abantu bakomoka mu bihugu byinshi, cyane cyane Nigeria, Argentina, Colombia na Venezuela. Uretse abakekwaho ibyaha 300 yataye muri yombi, Interpol yafashe n'imari igera ku madorari miliyoni 3, ifunga n'amakonti 720 yo mu mabanki atandukanye kandi anyanyagiye ku isi. Ijwi rya Amerika, tujye mu burasirazuba bwo hagati. Uyu munsi indege z'intambara za Israeli zarashe ku birindiro by'umutwe wa Hezbollah mu gihugu cy'abaturanyi cya Libani. Ibindi na Diane Nini nahazwe.
Igisirikare cha Israel chatangaje no makuru kivuga ko ibitero by'indege cagavye cavyerekeje ahanini ahari nyubakwa za Hezbollah. Hambavu y'ibitero by'indege ico gisirikare camijaguye kandi ibisasu birasakure ku birindiro vyabo barwanyi, kivuga ko cashaka guhangana n'ico cita umutekano muke Hezbollah iteye mu karere izo mpande zirimwo. Abagwanyi ba Hezbollah baciye basubiriza mu ndumane Israel mu kumijagura ibisasu vya rokete ku butaka bwa ayo. Israel aliko ikavuga ko yatangiriye bimwe muri ivyo bisasu, ibindi navyo bigwa mu bibanza atakintu na kimwe birimwo ku buryo ataco vyononye. Ugukozanya ko hagati ya Hezbollah na Israel kubaye inyuma y'umunsi umwe gusa, Said Hassan Nasrallah atwara Hezbollah agabishije ko Israel ikabandanya kwica abasivile wo murwi uzogwiza ibitero vyawo ku butaka bw'ico gihugu. Ibitero vya Israel vyo ku munsi wa kabiri tuributsa ko vyahitanye abasivile 5 bo mu seruko bwa Libani. Icuka kiri hagati ya Israel na Hezbollah kikaba giteye impungenge impande zitandukanye zirimo Amerika yibaza ko bizotuma intambara ikwira karere kose karimo Israel na Libani, na cane cane muri no misi Israel iriko igaba ibitero vyinshi mu ntara ya Gaza.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abandi bapolisi 200 ba Kenya baraye basesekaye muri Haiti mu rwego rwo kugarura umutekano n'ituze muri iki gihugu kigaruriwe n'imitwe y'amabandi n'abicanyi imitwe ikaze cyane. Aba bapolisi basanzeyo abandi 400 ba mbere bageze Port-au-Prince umurwa mukuru wa Haiti mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu gushize. Icyo gihe bahise batangira amarondo y'ijoro n'amanywa impande zose no mu kibuga cy'indege mpuzamahanga. Kimaze kongera gutangira gukora nyuma y'amezi atatu cyari kimaze gifunze kubera ibibazo by'umutekano. Kenya yemereye umuryango w'abibumbye kohereza abapolisi 1,000 muri Haiti no kuyoborayo umutwe mpuzamahanga uzaburimo abapolisi n'abasirikare 2,500 bagomba guturuka no mu bihugu bya Bahamas, Bangladesh, Barbade, Benin, Chad na Jamaica. Aba bapolisi ba Kenya barimo abazobereye mu byo kurwanya iterabwoba. Nubwo ariko muri Haiti bashima ko Kenya yabohereje imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo ifite impungenge. Ivuga ko polisi ya Kenya izwiho gukoresha ingufu nyinshi zidakenewe no guhohotera abasivili. Muri Sudani hejuru y'intambara icyorezo cy'inzara nacyo kirimo kirirukana abaturage 1,000,000 bakajya gushaka ubuhungiro mu bihugu by'abaturanyi, niko OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ribitangaza. Diane Nini nahazwe.
Muganga Shibre Sahabani aserukira OMS muri Sudani yabwiye amenyesha makuru i Geneve mu Suisse ko mu rugendo yahoramwo muri Chad yabonanye n'impunzi z'abanyagihugu ba Sudani bemeza ko bahunze inzara batahunze ingwano. Yagize ati bambwiye ko batahunze umutekano muke canke ngo bahunge kubera kubura ivyankenerwa, bahunze kubera badafise ikintu na kimwe bahumunwa. Amaraport aheruka gukorwa ku kibazo c'inzara muri Sudani yerekana ko inzara n'amapfa biri muri ico gihugu bitigeze bigera ku rugero biri ko mateka yacu. Mu mezi atandatu aheze abanyagihugu bugarije na Kigoyi bavuye ku 17,700,000 baja kuri 25,600,000. Abahinga aha barikerekana ko intambara imaze amezi 18 muri Sudani ikabandanya ibintu bizoyangara gusumba uko biri. Hambavu intambara n'inzara byugarije abanyagihugu ba Sudani yongera ko kandi amabi ariko akoregwa abana n'abagore biruko mu gihe ibiharuro bishasha bitangwa na ONU byerekana ko abamaze gutizabo kwera intambara ya Sudani barenze 12,000,000. Igihugu cha Chad cakira impunzi nyinshi zivuye muri Sudani ku munsi ku munsi, kikemeza ko bashasha bakigana baza bari hagati ya 500,000 to 700,000 hagataho ku mamiliyaridi 2,700,000 mu madolari ya Amerika akenewe kugira ngo abanyagihugu ba Sudani baronke imfashanyo zikwiriye. ONU imaze kuronka ibice 30% vyonyene. Igisata c'iryo shirahamwe mpuzamakungu kijejwe ivy'ubutabazi OCHA mu mpfunyapfunyo kikavuga ko aya mafaranga yose akenewe atabonetse vyihuta, Sudani izorwa mu kaga katagira izina.
Banganyi bacu, aya makuru mushobora kuyasanga kuri internet kuri w3 radio yacu voa.com, kuri Facebook na YouTube kuri VOA radio yacu. Noneho mukanya turajya mu biyaga bigari. Mu Burundi, umubiri wa Major Petero Buyoya wahoze ari umukuru w'igihugu washyinguwe iwe aho avuka muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Buyoya yitabye Imana mu kwezi kwa 12 2020 mu bitaro mu Bufaransa. Umurambo we wari ushyinguye by'agateganyo i Bamako muri Mali, watahutse ejo kwa kabiri. Pierre Claver Niyonkuru yakurikiranye uko imihango yo gushyingura yagenze.
Ibyo bisigarira byaje bivuye i Bamako mu gihugu cya Mali, aho yari yahambwe mu kwezi kw'12 umwaka w'2020. Uwahoze ari umukuru w'igihugu Perezida Petero Buyoya yari yitabye Imana mu gihugu cy'Ubufaransa afise imyaka 71 y'amavuko. imyaka ine yose niyo ibiganiro byo kwemera ko ibisigarira vyiwe bitawukanwa vyamaze. Umwe mu bagize umuryango wiwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari we yasize abyisabiye amaze kubona ko amagara mukitse. Yongeye ko Buyoya yiyumvamo ko Uburundi budashobora kwemera ko atawukanwa guhambwa muri ico gihugu. Kanatsinda igihe gitabimana Uburundi ntibyigeze butangaza ikintu na kimwe nk'uko byagenze kuri mugenzi we yashengeye imbere yiwe Jean Baptiste Bagaza aho hashinzwe ikigandaro mu gihugu, kuko nawe nyene yari yararongoye Uburundi. Ndetse na perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ntiyigeze ahoza umuryango wabuze nk'uko akunze kubikora ku mugaragaro. Igihugu ciwe caranse mbere ko atahukanwa ngo ahabwe icyubahiro cy'uwahoze atwara Uburundi. No kuri uyu wa kabiri niko byagenze, nta mutegetsi yagiye kumwakirira ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Umwe mu bagize umuryango wiwe yatubwiye ko ari umuhango wateguwe n'abaryango biwe gusa. Ico bikoze yemeje ko leta yakoze ibikenewe byose mu mpisho, haba gucungera umutekano w'ubwo rugendo canke impapuro zisabwa. Uwo muryango warungikiye ubutumwa bamwe mu bamenyeshamakuru bugira buti: turifuza ko uwo mugigwa uba mu ibanga ry'umuryango gusa, mudutahure ntimuze gufata amasanamu. Naho biruko umuryango wa Major Petero Buyoya yatwaye Uburundi kuva mu mwaka w'1983 gushika muri 1993, hanyuma akagaruka ku butegetsi muri 1996 gushika mu mwaka w'2003. Urashimira ubutegetsi bw'u Burundi. Ubutumwa bw'umuryango wiwe Ijwi rya Amerika ryaronse bugira buti: turashimira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bemeye ko ishaka ry'umuhisi ryo guhambwa aho avuka rishigwa mu ngiro. Turashimiye n'igihugu cya Mali cari caramwakiriye akiriho n'igihe yitabye Imana. Umukuru mugambwe Iprona perezida Buyoya yakomokamwo nawe nyene urashima ko ibisigarira vya Buyoya bitawukanwe mu gihugu. Olivier Nkurunziza atwara uwo mugambwe kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Yarinza shengera ari umudasigana uburero atashe niteka kuko umuryango uramwunamira ukamutera iteka, hanyuma agahambwa aho yataye uruzogi. Ni ibintu byiza cyane kuko bituma n'ubundi abarundi bamwibuka.
Nyakwigendera Buyoya yashenguranye iteka aho avuka muri komine Rutovu intara ya Bururi kuri uyu wa gatatu. Uburundi bwagiriza uwo mugabo abenshi bazi nk'umusirikare w'inshigwa rimenetse kwari we ari ku isonga gitembagazwa ry'ubutegetsi ryahitanye uwo musubiriye Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993 yakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose naho atari mu gihugu. Icyo bikoze umugambwe Iprona uzoguma umwibuka nk'intwari yashikanye Burundi kuri demokarasi.
Yategerezwa amategeko kutegwa iteka n'igihugu cy'u Burundi kuko perezida Petero Buyoya yarakoze ibidasanzwe muri iki gihugu. Murazi ko ku ntwaro yiwe ariho imigambwe myinshi yemeregwa igasubira gukora naho hagiye haracamwe ibibazo by'igihugu. Ariko kandi n'igihagarutse ku butegetsi yarafashije kugira ngo igihugu haboneke amahoro n'umutekano mu guca muri amasezerano yarusha yatumye Abarundi migwigwana isubiza ibigwanisho hasi bigatuma turonka amahoro. Mbere n'umugambo uri ku butegetsi no munsi ukaba waciwonegwaho kugira ngo ushobore gushikirwa uciyemo ivyo biganiro.
Ibisigarira vya Perezida Buyoya vyazuwe mu ntango z'uku kwezi Ibamako muri Mali. Itangazo ry'umuryango wiwe ryerekana ko imisa yo kumusezera yabereye muri katedrale ya Bamako itariki 14 z'uku kwezi. N'igihugu yaramazemo imyaka 8 aserukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Mali no mu karere k'ubugaragwa bwa Sahel. Imigigwa yo guca ku mazi no kuganduka izobera i Bujumbura ku munsi wa gatandatu itariki 20 z'uku kwezi nk'uko byemezwa n'umuryango wiye wa Pierre Claver Nkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu bitwaje intwaro bishe abaturage bane bakomeretsa abandi 10 muri teritwari ya Nyiragongo mu nkengero z'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. Abaturage bazindukiye mu myigaragambyo yo kwamagana ubwo bwicanyi nk'uko Jimmy Shukrani bakomera abitubwira muri iyi nkuru yaduteguriye.
Iyi myigaragambyo yatangiye kuva mu masaha ya mu gitondo nyuma y'ijoro ryose urufaya rw'amasasu rwumvikana mu gace ka Turunga cyegeranye n'umujyi wa Goma. Aha ni ku mupaka wa komine ya Karisimbi ku ruhande rwa Goma na Turunga ku ruhande rwa sheferi ya Bukumu mu teritwari ya Nyiragongo. Mu mujinya mwinshi wagaragaraga ku maso y'abigaragambya, aba bahisemo gufunga umuhanda mugaruva Nyiragongo winjira mu mujyi wa Goma. Ibi byatumye n'amaduka yegeranye n'uyu muhanda afungwa. Ni myigaragambyo yitabiriwe n'abaturiye sheferi ya Bukumu n'abagize karitsiye zitandukanye zo mu mujyi wa Goma zegeranye na teritwari ya Nyiragongo. Abijwi rya Amerika yabashije kuvugisha bari nubira umutekano mu cyukomeje kwiyongera muri Goma ndetse n'uduce tuyizengurutse aho abantu benshi bakomeje kwicwa abandi bagashimutwa.
Hano muri Turunga ubwicanyi burakomeje cyane. Twebwe nk'abaturage rero tubonye tutashobora kubyihanganira cyane ko leta ikomeje kugenda ibirebera abantu bicwa nk'inyamaswa. Oya ntabwo twabyihanganira rwose. Dufite ubwoba cyane kubona batwica kandi dufite inzego z'umutekano. Leta ntakiri gukora ahangaha. Ni ibibazo bikomeye cyane. Turabona ubwicanyi bukomeje kwiyongera ahangaha iwacu. Ibi nibyo bidutera kwigaragambya kuko turabirambiwe cyane. Ibaze kuba abantu bicwa nk'inyamaswa kandi turi ahantu hari inzego za leta zose zirimo polisi ndetse na FARDC. Turabirambiwe cyane rwose kuko leta nitagira icyo ikora twebwe turakora ibindi birenzeho. Aba baturage bigaragambya bavuga ko abantu bane aribo bishwe abandi barenga icumi bagakomeretswa n'abitwaje intwaro rimwe gusa. Kuri bo ibi bigaragaza ukuntu ubuyobozi haba ku nzego z'ibanze kugeza kuzo hejuru zitita ku kibazo cy'umutekano muke mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Niko Bwana Amini Mulume atubwira. Dufite ikibazo cy'umutekano muke kandi ibyo bigaragarira amaso. Buri wese unyuze aha ngaha abona ko nta mutekano uhari. Ibyo bidusubiza inyuma mu bikorwa byacu bya buri munsi. Aka gace kari gakwiye kuba gafite umutekano kimwe n'utundi duce two muri Kivu ya ruguru. Ko tubona ubuyobozi butatwitayeho habe na gato. Nyuma yaho ijwi rya Amerika yerekeje ahubwo bwicanyi bwabereye. Twasanze abantu benshi barimo kurira cyane kubera kubura babo. Abo twasanze bemeza ko abenshi mu bateza umutekano muke mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo biganje mu insoresore zirwana ku ruhande rwa leta zitwa Wazalendo.
Intambara zitubanye nyinshi mu bice bitandukanye byo muri Kivu ya ruguru. None batangiye no kutwicira mu mazu yacu. Byatangiye twumva urufaya rw'amasasu hariya mu nzu y'umuturanyi, twumva abantu bavugije induru. Naho burya mu masasu yarahitanye umugabo n'umugore nahangaha iruhande. Natwe twahise tubyuka muri iryo joro, ariko tugeze hanze twumva urundi rufaya rw'amasasu dusubira mu nzu. Hashize nk'iminota 30 nibwo twumvise ko abandi bantu biciwe ruguru hariya. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kuvugisha abayobozi b'iyi mitwe ya Wazalendo ikorera muri teritwari ya Nyiragongo ngo twumve icyo bavuga ku byo bashinjwa n'aba baturage. Depite Safari Nyagatare watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi we avuga ko kuba bagize imitwe ya Wazalendo batitabwaho na leta arizo ngaruka abaturiye Goma bakomeje guhura nazo. Arasaba leta gukora ibishoboka igakura Wazalendo mu mujyi wa Goma no kubatera inkunga nk'uko yabasezeranyije.
Urabona Wazalendo bahagurutse mu cadre kugira ngo bafashe washa umwanzi, ariko uburyo bwo leta yafatanye sharije ntabwo tubona ko ari uburyo bunejeje bituma abazarendo none bahagarara ku murongo mwiza. Kuko iyo babona nta nkadirema bafite mbo leta itabakohereza bikwiriye, iyo umusirikare ari ku rugamba abona rasiyo akabona ibifaa byo gukoresha noneho nawe ntiyihebe, noneho ibyo kutaba nkadira kubaye ngo bafate neza bigatuma noneho bajya mu baturage bakabanyanyasa ugasangana ibintu bitanejeje cyane. Icyo kintu rero twasaba ko leta yagihagurukira bakareba niba barakeneye ko abazarendo babafasha, bagomba kugira ute kubafata nsharije donko kugira ngo badakomeza kujya basumbuwa abaturage.
Raporo zitandukanye zasohowe n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Congo zemeza ko kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byiyongereye cyane mu mujyi wa Goma no mu teritwari ya Nyiragongo kurusha iminsi yashize. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma ndetse n'ubwa teritwari ya Nyiragongo ntabwo buragira icyo buvuga kuri ubu bwicanyi bw'abasivile mu mujyi wa Goma. Jimisho kurani bakomera ijwi rya Amerika Igoma.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi rya Amerika, tugaruka ku matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite mu Rwanda. Amatora yabaye ku wa mbere. Kuri uyu wa gatatu, indorerezi mpuzamahanga zatangiye gushyira ahagaragara raporo z'agateganyo. Ni inkuru ya Erika Bagirubusa.
Muri raporo y'agateganyo zatanze kuri uyu wa gatatu, indorerezi zitandukanye zirimo izigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zavuze ko amatora y'uyu mwaka wa 2024 mu Rwanda yagenze neza muri rusange. Bwana David Maraga wigeze kuba perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Kenya, akuriye itsinda ry'indorerezi zo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, yashimye imigendekere y'aya matora.
The security and the organization.
Umutekano n'imitegurire, hari aho twagiye tubona amatora muri bimwe mu bice yarangwaga n'akavuyo, urusaku rukabije, yewe no ku masite y'amatora ku munsi w'amatora. Ibyo nta byabaye hano rwose. Kandi abantu banjye bampaye amakuru ku masite y'amatora hose ko nta babyinaga, nta rusaku rwariho muri rusange, kandi byari byiza cyane.
And it was very good.
Bwana Maraga ariko ntabura kuvuga ko hari utunenge tumwe na tumwe twagiye tugaragara. Turimo two kuba hamwe mu habereye amatora hataroroherezaga abafite ubumuga, abagiye bibura ku ntonde z'amatora, ndetse n'izindi nenge zishingiye ku kuba abakozi bashinzwe amatora bavuga ikinyarwanda gusa. Ibi bikagorana kumvikana n'indorerezi z'abanyamahanga.
The challenge for the Rwandan election is one point we are.
Imbogamizi ku matora yo mu Rwanda, ikintu kimwe tugiye kuzabasaba ni ugushaka uburyo bwo gutumatumanaho mu Cyongereza. Twahuye n'ikibazo cyo kuvugana n'abategetsi bitari ikibazo cyabo, ariko uko bizakomeza bakeneye kugira abategetsi bashinzwe amatora baganira mu Cyongereza.
They need to have some electoral officers, the polling clerks. Conversant in English.
Ikindi indorerezi z'akarere k'Iburasirazuba zisanga cyagombye kuzitabwaho mu matora ataha ni kijyanye n'igihe gihabwa abakandida mu kwiyamamaza, bavuga ko ari yanga.
Siku 22 unajua I pay
iminsi 22 urabizi kwidahagije ku bakandida, igihe n'igihagije cyo kwiyamamaza kwabo. Urabizi ko iki gihugu gifite uturere 30. Ntushobora kujya muri za mitingi mu turere 2 cyangwa 3. Twanabivuganye n'abandi bakandida bahuye n'icyo kibazo gito mu kwiyamamaza.
Kuri ingingo, Ijwi rya Amerika yabajije depite ucyuye igihe Frank Habineza wari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, imbogamizi baba barahuye nazo mu bikorwa byo kwiyamamaza.
Twebwe imbogamizi twagize kubera kugira ukora uturere 2 umunsi umwe byatubangamira cyane, tukajya no gukererwa, ugasanga iyo mwazeje kumugira hantu saa 8 mugeze saa 9 n'igice cyangwa saa 10, kandi muri gusoza saa 12 ugasanga murashishura vuba vuba cyane kugira ngo musange kubafata saa 10 mwafunze. So ugasanga turi kubera kuri stress, noneho nawe twagiye mbere niba tugomba kugira saa 4 ubwo mukagira vuba vuba cyane kugira ngo muze kuhava, ugasanga mu by'ukuri gukora uturere 2 ku munsi. So bibaye nibura kare kagira umunsi wako kabisa 30 byaba byiza kurushaho.
Ku ngingo y'ibyavuye mu matora mu buryo bw'agateganyo, indorerezi za Afurika y'Iburasirazuba zivuga ko ntacyo zabivugaho kuko zitabonye ubushobozi bwo kugira indorerezi muri buri cyumba cy'amatora yashoboraga kugenzura imibare yatangajwe ngo iyihuze niyo yari kuba yakuye ku masite y'itora. Muri raporo y'agateganyo yazo, indorerezi z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zifatanyije n'iz'ibihugu bihurira ku isoko rusange mu Burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika COMESA, bashima ko u Rwanda mu rwego rw'amategeko rushyigikira 30% by'abagore bari mu myanya y'ubutegetsi banagaragara mu bikorwa by'amatora, rugaha umwanya bafite ubumuga n'urubyiruko, ariko byagera mu kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abagore ntibaboneke. Muri uyu mwaka umwari Diane Shima Rwigara, umugore umwe rukumbi wari wagerageje gushaka guhatana muri aya matora, ntiyemereye kuko ababishinzwe bavuze ko hari ibyangombwa tujuje. Ni mu gihe mugenzi we Madamu Victoire Ingabire Umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, nawe inkiko zamwimye ihanagura busembwa byashoboraga kumufungurira imiryango y'inzira mu kwiyamamaza. Ibyavuye mu matora byibanze ku bagize inteko ishinga amategeko bigaragaza ko ishyaka FPR Inkotanyi n'andi mashyaka bafatanije batsinze ku bwiganze bwa 62%. PL rigwa mu ntege ryagize 10%, naho PSD ryo ryagize 9%. Ni mu gihe amashyaka nka PDG, Green Party n'ishyaka PS imbera kuri yagize amajwi 5%. Akabiri rusajwe rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muzi ko na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo bitegura amatora yo mu kwa 11. President Joe Biden ejo yasubiye kwiyamamaza bwa mbere, nyuma yuko uwo bahanganye mu matora Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani arusimbutse kuwa gatandatu ushize. Muri disikuru Joe Biden yagejeje ku bayoboke be babirabura yagereranyije igitero kuri Trump n'ubwicanyi bushamikiye ku bwoko. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika, Temistocle Mutijima yayidusemuriye.
Ibi Perezida Biden yabigarutseho mu ijambo yagezaga ku batora bo mu bwoko bw'abirabura i Las Vegas ho muri leta ya Nevada. Umukuru wa Amerika yagize ati:
"Twese dufite inshingano yo gucururuka tukamagana urugomo rwa rwo rwose."
Ubwo yagezaga ijambo ku bahuriye mu ishyirahamwe ryiyemeje guharanira uburenganzira bw'abirabura muri Amerika, Biden yagarutse ku rugomo rwagiye rukorerwa abanyamerika b'abirabura barimo na George Floyd wishwe n'umupolisi w'umuzungu mu 2020 muri leta ya Minnesota. Ku nshuro ya mbere kuva habaye irasa mu kwiyamamaza kwa Trump muri leta ya Pennsylvania ryahitanye umurwanashya kumwe rigakomerekeramo abandi bantu barimo n'uyu wahoze ari perezida wa Amerika, Perezida Biden yasabye ko amabwiriza ajyanye no gutunga imbunda yarushaho gukazwa. Umukuru wa Amerika kandi yasabye ko hasubizwaho itegeko ryabuzaga icuruzwa n'itungwa ry'imbunda zikoreshwa mu gisirikare ku baturage b'abasivili ryarangije igihe mu 2004. Ati:
"Imbunda ntoyo mu bwoko bwa AR-15 yakoreshejwe mu kurasa Donald Trump ni nayo mbunda ya gisirikare yisha abandi benshi barimo n'abana. Nicyo gihe ngo tuzihagarike. Nabikoze rimwe kandi nzongera mbikore."
Hamwe n'uko gushyigikirwa n'abirabura ari ingenzi cyane mu kumuhesha intsinzi, Biden yahanganishije imirongo ya politiki ye n'iyo wahoze ari perezida ku bibazo by'ingenzi ku birabura bo muri Amerika, amunenga ku mvugo imirimo igenewe abirabura Trump akunze gukoresha. Kuri ingingo perezida wa Amerika yagize ati:
"Nzi imirimo y'abirabura iyo ariyo, nuko wa vice perezida wa Amerika."
Ibyo perezida Biden yabivuze ashimagiza vice perezida Kamala Harris barimo kwiyamamazanya, uyu akaba ari umunyamerika ufite inkomoko mu birabura no mu banyaziya y'amajyepfo. Yongeye kandi gushimangira ubu butumwa bwe mu kiganiro yahaye televiziyo Black Entertainment kuri uwo munsi. Kuri uyu wa gatatu biteganijwe ko ageza ijambo ku bagize umuryango Unidos US, umuryango mugari kurusha iyindi iharanira uburenganzira mboneragihugu bw'abakomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Ni mu rwego rwo kugerageza kwigarurira abatora bo muri ubwo bwoko ikindi gice cy'ingenzi ku ishyaka rye. Kuri bamwe mu basesenguzi mu bya politiki, mu gihe intege nke yagaragaje mu kiganiro mpaka cyo mu kwezi gushize zazamuye kwibaza ku myaka ye n'ubushobozi bwe mu by'imitekerereze, igitero cyagerageje kwica uwo bahanganye cyarushijeho kuremereza ibintu kuri Biden. William Howell, umwarimu wigisha amasomo yerekeranye na politiki ya Amerika kuri kaminuza ya Chicago, asanga Biden agomba kumara abantu impungenge ku byerekeye ingufu ze z'umubiri, ariko kandi anahanganye n'umukeba uri mu bihe byiza byo kuzamuka. Aganira n'Ijwi rya Amerika, Profesori Howell yavuze ko Trump watoranyijwe ku mugaragaro n'ishyaka rye mu nteko rusange yaryo yabaye muri iki cyumweru yishimiwe kandi akunzwe cyane n'abarepublikani. Yagize ati:
"Ntiyinjiye nk'intwari gusa, ahubwo bisa nk'aho ari uwasizwe. Ni nk'aho yihamagariwe n'Imana ubwayo ngo ayoborere ishyaka."
Howell kandi asanga Biden icyarimwe mu nshingano ze nka perezida agomba kuyobora amajwi asaba ubumwe mu gihugu kandi yamagana urugomo. Uyu mwarimu wa kaminuza yagize ati:
"Gukora ibyo bintu byose uko ari bitatu icyarimwe ni ikintu kigoye uwo ari we wese mu buryo budasanzwe, bikarushaho kugorana ku muperezida utazwiho ubuhanga buhambaye bwo kwigarurira abantu mu mivugire ye utaranigeze arwanirwa ishyaka cyane n'abo mu ishyaka rye."
Kuri uyu wa kabiri, Biden yongeye guhamagarira guturisha imvugo za politiki ubutumwa yatanze inshuro eshatu mu gihe hari hatarashira amasaha 24 Trump arashwe n'uwashakaga kumuvutsa ubuzima. Icyakora umukuru wa Amerika yavuze ko ibyo bidasobanuye ko tugomba guhagarika kuvuga ukuri. Ibyo bigaca amarenga ko mu bikorwa bye byo kwiyamamaza ateganya gukomeza kwibasira Trump mu mvugo ze. Kugeza ubu mu makusanyabitekerezo aheruka, Perezida Biden araza inyuma ya Trump kandi muri leta zinyuranye z'ingenzi mu matora zirimo na Nevada. Akomeje kwanga ubusabe bw'abadepite nibura 20 b'abademokrate n'abandi bantu b'imbere mu ishyaka rye bamusaba ko yahigama, uwagashimangira ko ariwe mudemokrate uri mu mwanya mwiza wo gutsinda Trump.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, banywanyi bacu ni ahangaha aya makuru ahumurije. Mbibutse gusa ko mu Burundi umubiri wa Major Peter Buyoya wahoze ari umukuru w'igihugu washyinguwe iwe ku mavukiro muri komine Rutovu, intara ya Bururi, yitabye Imana mu kwa 12/2020 mu bitaro mu Faransa. Yari afite imyaka 71 y'amavuko. Umurambo we rero waruri i Bamako ushyinguye by'agateganyo. I Bamako ni muri Mali, umurambo watahutse ejo kwa kabiri leta y'u Burundi yari yaranze ko atahuka umurambo utahuka kubera ko Pierre Buyoya yari yarakatiwe gufungwa ubuzima bwe bwose leta mushinjaga uruhare yaba yaragize muri coup d'etat yo mu 1993 yahiritse kandi ihitana president Melchior Ndadaye wasimbuye Pierre Buyoya ndabashimiye cyane rero umugoroba mwiza murakarama kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.